batunganije urubanza ngo tubere akanya ko kongera kwibukanya icyatumye hiyumvirwa kandi hagashingwa kaminuza ya Ngozi ndetse n'inkomero yayo nk'uko nyiricyubahiro Musenyeri Mutaba adahendesha kubiyagira abatifuza kubimenya naho natwebwe icyiyumviro n'ishingwa rya kaminuza ya Ngozi yaje nk'inyishu ku kibazo cy'ingorane igihugu cy'u Burundi cyarimo muri icyo gihe na cyane cyane ko igihe ishingwa y'iyo kaminuza hari hasanzwe kaminuza imwe gusa Université du Burundi kandi y'igihugu aho byasaba ko abana b'u Burundi bageze kwiga kaminuza kandi bategetswa kuba barose amanota leta isaba bategetswa kujya i Bujumbura. Tubamenyeshe ko ibyo gutorera bose hari igihe ibyo basaba ko umunyeshuri aba afise bigasaba ko umuryango wiwe cyane ahandi yoshobora kwitunganya kugira ngo ashobore gukurikirana inyigisho basaba yuko aba muri icyo gisagara cya Bujumbura ubuzima bwabo nabwo busanzwe butoroshe haba muri icyo gihe haba no mu gihe cya none. Kaminuza rero ya Ngozi yaje yunganira iyo kaminuza yari imwe kandi rero nyine ikaba yari itanguye kurengerwa n'ibitigiri by'abanyeshuri bayigamo yategerezwa kwakira abanyeshuri bava intara zose z'igihugu cy'u Burundi. Ariko kandi ntitwokwibagira ko iyo kaminuza iruhande yo kuri imwe gusa yarahungabanye aho habaye gucanamo hagati y'abana b'u Burundi ndetse n'ayandi mabi abishe yayishyikiye gushika n'aho abanyeshuri b'iyo kaminuza basubiranamo ndetse no kugandagurana bakagandagurana. Kaminuza ya Ngozi dukesha nyiricyubahiro Musenyeri Mutaba nabo bafatikanije kuyishinga twaje tuganana uno munsi ntiyatete gutorera inyishu ingorane zose twavuze aho hejuru. Icyo cyiyumviro cyiza nk'icyo cyatubereye akaryo keza ko gukamisha umugambi wo kugurura kaminuza yigenga mu ntara ya Ngozi. Ntitwokwiyibagiza ko ku ntango nk'uko twabibonye iyo kaminuza igitangura yarangiye guca mu ngorane zitandukanye. Twokwibutsa nk'izi zikurikira zifatiye ku nyubako zitari zikwiye bigatuma abanyeshuri bamwe bamwe bigira ahandi. Aha twavuga nko ku ishuri ritoya rya Ngozi ya mbere no mu mashuri ya Isilamiki ya Ngozi ubukene bw'abigisha n'utundi tugorane. Turashima rero aho kaminuza igeze ariko biraboneka ko naho mu ntumbero yategekaga ko abana bose b'igihugu boyiga hadasizwe inyuma korohereza abatagira na mikoro uyu munsi hari benshi batagishobora kwiga kandi babyifuza. Twifuza rero ko wa mugambi w'ingurane wogaruka kandi ugakomezwa kugira kaminuza ya Ngozi ishobore gufasha abatoya bacu cyane cyane ba mikoro make kandi na twebwe yaramuye ntitwobura icyo duterera muri iyo ntumbero. Kuge tubamenyeshe ko uno munsi rero ari akanya keza cyane kuri twebwe kaminuza ya Ngozi yaramuye ko kubakerurukira bimwe bivuye ku mutima mwiza.
turemeza yuko ibyiza mwakoze ari byinshi cyane kandi uruhara rwanyu ari ntangere gushyika no kunoma batuyeho. Twashaka rero mudukundiye gira icyubahiro musenyeri tubagore mubyaguruke mu cyubahiro cyanyu tubashyikirize ku kimenyetso cy'ubukerebutsi ikimenyetso tubereke ikimenyetso cy'ubukerebutsi ku bukerebutsi bwacu twebwe mwitangiye mukaturamura.
Thank you.